wa Yuda amirana mukurubirira Yesu anati ngati inu mutsatira chiphunzitso changa ndithu ndinophunziranga tsono mudzadzi wa choonadi ndipo choonadicho chidzakumasulani Iwo anamuyankha iye kuti ife ndife zidzukulu za Abrahamu ndipo sitinakhalepo akapolo abwina aliyense kodi mukunena bwanji kuti ife tidzamasulidwa Yesu anayankha kuti zoonadi ine ndikukuwuzani kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo pachatu kapolo alibe malo okhazikika m'banja koma mwana ndi wam'banjamo nthawi zonse mchifukwa chake ngati mwana adza kumasulani mudzakhala mfulu ndithu ine ndikudziwa kuti inu ndinu zidzukulu za Abrahamu chonsecho inu mwakonzeka kundipha ine chifukwa mawu anga alibe malo mwa inu ine ndikukuwuzani zimene ndaziona pamaso pa Atate ndipo inu mukuchita zimene mwazimva kwa abambo anu iwo anayankha kuti ife abambo athu ndi Abrahamu Yesu anati inu mukanakhala ana a Abrahamu bwezi mukuchita zinthu zimene Abrahamuyo ankachita koma mmene zililimu inu mwatsimikiza kundipha ine munthu amene ndinakuwuzani choonadi chimene ine ndidachimva kuchokera kwa mulungu Abrahamu sanachite zinthu zoterezi inu mukuchita zinthu zimene abambo anu amachita iwo anatsutsa kuti ife si ana mchigololo atate amene tili nawo ndi mulungu yekha yesu anawawuza kuti mulungu akanakhala atate anu inu mukanandikonda ine pakuti ine ndinachokera kwa mulungu ndipo tsono ndili pano ine sindinabwere mwa ine ndekha mchifukwa chiyani simukumvetsetsa mawu anga chifukwa chake nchakuti simungathe kumva zoyankhula zanga inu ndinu ana a mdyerekezi iye ndiye abambo anu ndipo mukufuna kuchita zimene abambo anuwo amakhumba iye anali wakupha kuyambira pachiyambi sanasunge choonadi pakuti mwa iye mulibe choonadi pamene iye anali abodza amayankhula chiyankhulo chobadwa nacho peza ndi wabodza ndipo ndi bambo wamabodza koma chifukwa ndikuwuzani choonadi inu simundikhulupirira ine ndani mwa inu angatsimikize kuti ndine wochimwa ngati ine ndikunena choonadi chifukwa chiyani simukundikhulupirira munthu wochokera kwa mulungu amamva zimene mulungu amanena chifukwa chimene simumvera nchakuti inuyo sindinu wochokera kwa mulungu ayuda anamuyankha iye kuti kodi ife sitikulondola ponena kuti inu ndi msamariya ndiye ogwidwa ndi chiwanda yesu anati ine sindinagwidwe ndi chiwanda koma ndimalemekeza atate anga koma inu mukundinyoza ine sindidzifunira ndekha ulemu koma alipo wina amene amandifunira ndipo iyeyo ndiye woweruza ine ndikukuwuzani choonadi munthu akasunga mawu anga sadzafa konse pamenepo ayuda anafuwula kuti tsopano ife tadziwadi kuti inu ndiogwidwa ndi chiwanda Abrahamu anafa ndiponso aneneri koma inu mukunena kuti ngati munthu asunga mawu anga sadzafa kodi ndinu wamkulu kuposa abambo athu Abrahamu iye anafa ndiponso aneneri onse inu mukuganiza kuti ndinu yani yesu anayankha kuti ngati ine ndidzilemekeza ndekha ulemu wangawo ndiwosatanthauza kanthu atate anga amene inu mukuti ndi mulungu wanu ndiye amene amandilemekeza ine ngakhale kuti inu yonse mukumudziwa ineyo ndikumudziwa ngati ine nditanena kuti sindikumudziwa ineyo nditha kukhala wabodza ngati inuyo koma ine ndimamudziwa ndipo ndimasunga mawu ake abambo anu Abrahamu anakondwera poyembekezera kubwera kwanga iwo anandiona ndipo anasangalala ayuda anati kwa iye inu simunafike nkomwe zaka makumi asanu ndipo mukuti munamuona Abrahamu yesu anayankha kuti ine ndikukuwuzani choonadi Abrahamu asanabadwe ine ndine pamenepo iwo anatola miyala kuti amugende koma yesu anabisala nachoka mozemba mnyumba ya mulungu